This week, pay for fuel at any PP garage using your NetBank debit card to stand a chance to win a cash prize of 10,000 rands. Welcome to Amafans Zotu TV. It's a TSTV Premiership. Kaizer Chiefs 1, AmaZulu 1. I'm joined by Fan Mapani Kamawan Puma Wupi.
I'm going to say, uyazi akungqalela mfethu kunenkinga khona uthola ukuthi ibhola sikhona ukuthi selikhulume uyazi ukuthi why singakhona ukuthi selikhulume njengamanje uzothola ukuthi kudlala iChiefs idlala neSundowns uyabona bese kuzofika umuntu idlala namaZulu bese kuzofika umuntu weSundowns athi hey nidliwe mara engakhuluma ibhola
uyangiunderstand ufunani
angiunderstand ukuthi ibhola yini into akayikhuluma and ngeke sikhona ukuthi siunderstand ukuthi kwenzakalani egameni ngoba ibhola sesiyalanalyze sibheka ngendlela
ehlukile. Yes.
Mangibuyele egameni. Ngabona mfethu ku Chiefs ne.
Yeah.
Siqala ngo coach. Ngizobuya ngize ema playing.
Qala ngaye.
U coach.
Yeah.
Ku Chiefs.
Ko
coach balo bayashintshwa ku Chiefs yabona.
Yeah, baphuthi.
Bashintshwa ngama weak point wabo yabona.
Yes.
Bese kuthiwa lo wenza this masimishintshe
ngale
nto le. Njengoba ubesho ubhuti before ukuthi angiunderstand ukuthi why uJohnson kunama weak point esiwabonayo mfethu. Akawenzayo engingaunderstand ukuthi why yena kungafiki isikhathi sokuthi kuthiwa no ake ushift ake unikeze omunye uyabona le
yimaphi ama weak point kaJohnson.
Okokuqala nje aqale ngogoalkeeper.
Yeah.
Ugoalkeeper usekhonzide kakhulu
usekhonzide
kakhulu and bake bawarotate ama goalkeeper like this uyabona.
Yes.
Manje nakufika la nanamhlanje mfethu sisazokhonsida ngogoalkeeper kodwa akashintshwa yena lo goalkeeper uyibona leyo nto le angize la angiunderstand ukuthi why njengoba ngisho mfethu ake size la ngaphakathi egroundini
khuluma nami bhuti
kunama player.
Yes.
Thina sesike sakhuluma sathi sidinga ama player ngazothi mancane uyibona leyo nto.
Yebo bhuti.
Esaziyo nothi nasithi siyawabona
yake
yangena nge-substitute sibona ukuthi hayi i-potential yalo muntu loyo ilo nale buka lo mfana lo akwazwana.
Yeah.
Sonke sikhala ngaye akayinikezwe ithuba
usamukele
yeah. Bomashiyane
bahleli
phansi
osolomuni
bathola nje lawo ma-chance lawo
yes.
Mara zonke lezi zinto esikhala ngayo mara abanikezwe ithuba yibona leyo nto
abalaleli
angiunderstand asazi thina sizokwenza kanjani uyabona ko manje labafana abancane bafuna ukuhamba nawe uthi uyeza uzokuthiwa umashiyane kanti kumele ukuthi ahambe kuphi kuphi bona bozwane iSundowns yamfunda nje osikhuluma la uzocala ukumbona khona ukuthi uyiplayer uyabona kodwa uphuma kuphi
uphuma
kuChiefs
angiunderstand yes member
it's fine uma asikhona ukuthi sifake la maplayer mara ucoach waye singenzi something ngocoach bafethu
uthi akahambi futhi
engahambi akashifto njengabanye akashifto njengabanye
yes
uyangiunderstand
yes
uma ukuthi siyabona kune problem phela ibona yithina isodwa yibona leyo nto leyo
yeah.
Ne-management yayibona why singathi awuthi ukushifta kancane sibone ukuthi ubani
uzokwenzakanjani
uyabona
yebo
futhi because namhlanje sogcina singangeni kwi-top 8 because of lo muntu loyo
uzongena kwi-top 8
asibamba umoya
sibamba umoya once bese ngamagame ayi-2 angazi mina FNB kuyokwenzakalani kule polokwane sithi
awasazophinda
futhi azenzeni afake labo mthetho afake labo bani afake balabo bani labantu kodwa abenze different
benze lutho
angeke amagame amaningi anganga ngumuntu oyi-1 mara akenzi next usaphinda usamfaka futhi uzokwenza i-different
hayi angiyiboni
angisho ukuthi ngithini mara kodwa mfethu ake sivule namehlo nayo i-management eKaizer Chiefs ake yenze something noma unye ucoach ozofika ake ebe different then lo muntu okhona manje
ngiyabonga memba
mina angisho ukuthi akalazi ibhola yabona uJohnson mara naye akashifte okufane nabanye
ngiyabonga memba
ngiyabonga
ngiyabonga ngiyabonga hayi khulu futhi.